Tērā tētahi whānau kārenei I a te tatari ki te rā o te krihimete ki te whera I waratau perehana. Engari hea I ki ngā whakamahuki e whai ake nei he tino take tonu I pērā ai rātau.
He moata te tai ngātu o Hana Koko mō ngā tamariki o te whānau Heremaia.
They're just so blessed to have all the gifts I've been given just to put smiles on their faces really.
He kore mahi no ngā mātua nei, inā ko te tiaki I te hauora a tārāua tama Ezra, e pāngiana e te mate pukupuku ki te toto, tō rāua ao inā nei.
We don't care that we don't have jobs and money. We just want Ezra to be healthy and happy and be together as a family.
Nā tēnei wairua pūmau ki tārāua tama me te aroha hoki a tētahi o ngā hoa a Megan Rawa ko Don. E tukuna ia tētahi reta ki te reo irirangi o More FM. Ai wikitoria te whānau Heremaia ki ētahi taonga hau mai te tua maira 10.
If I can make other people's lives less stressful, then I'll try. And I thought, oh, that was the perfect opportunity.
Neke atu I te 3,000 tāra te wairu. Me te tūmeke hoki o te whānau, kua riro ki a rātau.
We were all excited and everyone was very happy.
I just kept saying, oh my gosh, oh my gosh.
Kua tutuki ngā hiahia mō tēnei wā, engari mo te whānau Heremaia, he rā anō a pōpō, me ngā tūmanako nui mo te tauhou.
Everyone to be happy and Ezra not getting sick again.
Aha kua ngā piki me ngā heke, he tohu tēnei ki ngā whānau katoa e pēhiana I te māwiwi. Tērā nō he wā, ka puta te harikoa. Irana Smith, te karere.